Hai, san bonan, san bonan, san bonan. Sani bonani. Tumelang. Ndanje ngikhuluma nensizwa kaShuni. Hashtag Shuni. Shuni wesinanga. Nami ngu hashtag Shuni wesitik sweet. So we are about to start. Sikhuluma nomfokamlambo today. Chita kaShuni. Ushuni lento. Ushuni lento. Imunandi lento. Isinanga. MP lweni yam. Ingushuni lento. Ingushuni le. Hey, musumnyakaza wena. Isinanga lento. Ivalelwe. La. Eskipeni sam. Yaze yawushuni lento buya ngushuni. Yangushuni lento yayisinanga eyivala sanibona eh bafethu engibingelela abantu bami abakhona la bangani bami before ngiye kude kakhulu sanibonani insizwa yesinanga thi asiphe for ama minutes ambalwa ne izobe siyasijoyina. And don't worry, but sqedile ukukhuluma nayo kuzobe sekuyile opportunity yokuthi mina nawe sikwazi ukuadvertise ama-business aid. So today I'm begging you ukuthi prepare into yakho. Hey, bakithi. I'm busy. Can't you see that I'm busy? Prepare into yakho ozokwazi ukuthi usishaye ngaso sinanga sakho siphethe nawe. Wamhlana today umama ugeze ngani? Guys, why ntando ukuthatha ama credits am? Lwanika omunye umuntu. Heba na. Uheba na. Okay. Engibingelele, ngiqale ngibingelele oqala okhona la. Before siye kusinanga before siye kushuni Cyprian Jieba Mufokeng sinenhlanhla Manzini Siphephelo Zulu Nomzamo Mthwesi Phakamani Vincent Mdluli Mthobisi Zuma Tom Tom Nkosi Bongi Nkosi Ngqopho Sikhali Are you okay, babes? Why are you drinking it? Alles Gomeza got the sivalelekile endlini ngenxa ye COVID, but I'm back to work now. Ah man, I'm happy. Buyela bafo, zidla ingane ekhaya. Zidla ingane bafo. How? Lo muntu we nompilo kamzila nkatha, wafika wathi ufuna ukukhuluma nami mase ngikeda usakhuluma. What's wrong with you? No answer from live video guest. I get bye bye. Hello, Thando Jobe. I see you. Invite me to Thando Jobe. Let's talk. I know you've got an album. Yeah. You're doing music in Tontoni. What I think finding a follower. Let me see. Am I following you? And then we say. Oh, Munganga Pebina. Munganga Pebina. Dang Pebina. Tishana Peltunganga. Let me see. We see. Am I following you? Okay guys, I'm sorry, I'm using the other phone while guys sengibambile lento hlele ngithi khuluma nami la nginifake live thiwa no kufanele silandelane and then bese ke siyakwazi ukuthi sikhulume nangubhambatha kamancenza bonkosi uthi I wonder why I'm blocked on your Twitter account, Babumbata. Ngikhumbula ngibhala amagama nenhlabathi, please unblock me. I don't even remember ukuthi wawutheni, but angeke ngivele ngikhule nje ngikublock. Ungazange ukhulume into ephambene noma nenhlabathi. Shuthi khona inhlabathi wayikhuluma ongabona wena, wayitshela ukuthi umqubanyana nje omncane. Hayi, kaze ngiyakublocka bafo. Awu, Bambata kamancinza, awu, ngiyaxolisa mfowethu. Kodwa khona, hayi, bangibablockekile, futhi kude nami unblock, man, ngivele ngudlulise kuye. Kodwa ke mhlawumbe let's review i-case ngizophinde ngikubuyisela. Hey guys, ngiyablock. Sengabona ukuthi yazi abantu abaningi they want umoya nomphefumulo wakho because hey, ukhuluma iradio luka ekwazi mina ngalusa man. Ngibuze kumavundla. Mavundla ungicebile iradio uthi ngimthukile. Uthi mina umavundla abengabuthukubeki kubikelela kokusanhlambanyana nje ngathi qa kancane. Yaze ngisho ngina nenhlamba enkulu nje. Yebo le bebe ngathi. Yebo inhlamba nje. Awu. Ukuthi unomhlathi yena. Mhlathwa awu bazalani. Ale yashenda vele yethanda lemhlathi. Yeah, but ngizongcokola. Okay. Baby, you know, I'm trying to uyangihleka uzodwa umthetho. Okay. Thando Jobe, yeah, and then click on course. Uyangihleka umngane wami. Lalani, ngabangani abamaphoyisa mina. Ngangimanyambosa lapha uyangibuka. Uyangihleka uthi kwaluse. Hey, ngalusa mina. Hey. Hallo samina ngidlali wena hey ngiyibambela ngefike endodeni bese ngibuya acelele bese ngiyo hlambulo kaNkuluNkulunkulu ukuthi baba ngiyaxolisa Nkosi sengonile sengimthintile yena kancane sakhe ngidlala bafethi angikho lapho mina ngiyondoda eno we not friends oh shitu yena ke Thando you must what me do the things that make the things let's talk about your album quickly before singene kuntashingana unansika who else is following me hey I don't even hlekana hey mpungose hey ngalusa melalela ngaqhathwa ke mina lengozi la yabona le woyazi ingozi la ukuthi awushaya wanga ubaleka kushuthi benibhekene ngqe nendoda maye ngapha ke move kushuthi budla phansi afike skipping up skipping up Ah, nami sefikile ushuni. Ah sengena kusinanga ma. Skip it, pocket skip. Ngithi kubani mina? Endi ha. Izo semakhaya mina. Okay, ladies and gentlemen, ngaphandle kokuthi sichithe isikhathi, let's welcome my brother. Umuntu ozakhele igama. Ngokukhuluma nje, ngokunqokola and right now liyamsebenzela. Look at i-t-shirt yakhe ngigqokile #shuni. Yeah, ini? Okay guys, ngine no producer la. Okay, ngimukele lapho we mfoko mlambo. Awuthithe lapho lento yakhona lapho ka sanitizer woku accept. It's connecting now. Khona uthi ngimuphi stick sweet ngeke ngimuphi. Hey, uyakopela bafo, sufaka ushoot nawe. Uzenza mina.
Awumthiya.
Uhamba kanjani mngani wami?
Yekhona umthetho ngihamba kanjani ku?
Hayi man ngikhona mfethu ngibona ekseni nje ngithema ngiposta ukuthi zobe siphethe wena hayi u Facebook owama ngenyawo wathi sobe sikhona.
Oh so alini madod. Afuna ukubona indoda kaShoni indoda esinanga indoda esibhethe bag.
Hayi ufuna madod. Bese kuthiwa ni khonelelo show yo. Uzoyikhumbula. Shoni for sure bese kuba no for sure la.
Ushuni wengqo for sure. Ushuni wathi.
But asiqaleni emuva ubani uNkosi Nathi simlandeseliswa imali before kuze be uNkosi Nathi esimazi.
Tia uNkosi Nathi indoda nje yasemakhaya leswa imali endaweni yaseMgungundlovu imali sibheke ngokukhula ke kuhlanganisa impilo ngakhulile endaweni yasoLundi nasendaweni yaseSkhawini eMpangeni. Kodwa nje injalo mthiya.
Yiti yake kanti shoti ke interview nje ubuphuma ngakithi.
Yiti yile limthiya yena. So ngindoda nje ikhulele endaweni yakho noondini emahlikihlikana kodwa ngokudabuka ngidabuka endaweni yasemalisibheke kaNdonga Sibovu endaweni yaseSwayimani.
So olundi uhlale khona wafunda amabanga aphansi wabuye.
Aphansi ngafunda endaweni yasempangeni bese uthi aphezulu ngafunda ondini.
Ondini no
asengibuya sengiza ngaphakathi ngasengibuya ngiza ngapha ekhaya kaNdonga Sibovu
isiphi isikole lapho ndini obukusona
emasibumbane
okay ukhona umbhalo injalo manje mfowethu hey
awanza le mfowethu
yabona ushuthi wamhle kanjani kwethu muko buka 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 buka
awuthi akusubone emthi awamuthi wamuthi emadoda hey
buka futhi buka 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 shuni wami le shuni
awu sibone emadoda awu khubuka shuni khubuka shuni
zobuthuthela ngiyakuthethela shuthela kuthuthela
awu ngiyacela emthi sekuthola isinanga manje sikulindile isinanga emthi nasi
ayi yes abafuna isifuna naso ngiyasifuna 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 ngiyasifuna
Esika mama kodwa lesi uyabona umbala womama lo.
Ah, kodwa umngani kabani wena? Uzofuna ukuzinika ubaba manje. Awuye umngani wami. Ah, kodwa umfundisi. Wathi umfundisi umuntu oyedwa, so bawunika yena unika mina.
Masifaka wena mthi asifaka uyena, masifaka uyena, asifaka uwena. Isho injalo indaba.
Injalo. Manje umtshele mina, wenza ivideo, ngiyazi ukuthi maningi obuwenzile. Mina ngaqala ukubona kwi video ka Love You wawuna i idea yokuthi lento iyohambisa izifike la ikhona
ukhuluma iqiniso nje emthe yancubo ncubo lento ukhuluma iqiniso la yaqala khona indaba kashuni indala kakhulu yaqala kudala kodwa ke ngingayifaki kuloku lezinto zozo ezinkundla zokuxhumana lezi kuyinto nje ngizenzela yona nangihlalele nje ekhaya ngiwe ngiyiphe obhululu bami sihlekeke nobhululu bami kwazi kwafika isikhathi labo khona abanye obhululu bami bethi hayi lento ifake lento sihleke sonke umzansi uhleke wonga ni angihlekisi mina ngisuke ngiyidlalela la ngixoxela izindaba engixoxayo bethi hayi lento ikhonto ekhona la ngiyakhonto ekhona la shiya lento yami shiya ushuni wami phansi kodwa kwazi uhamba isikhathi kwathi ngelinye ilanga-ke Ngathi ngeke ngufake lo shuni ngizwe ukuthi uhamba kanjani kanti uzofika la ukhona kodwa nje ukhuluma iqiniso ukuthi cha ngingacabanga ukuthi khona la ongazufika khona
So umama wami wakwami nje ngoba umnika le sweater nje wenza kahle impela wanami ivideo ngayithola kuye engikhombisa aya ngihlekana kanje ngathi hayi lensizwa ngizoyidlala eradweni noma ingalalele boze bayitsheni ngifuna izikuthole wangifuna zange satholana ba
Kunjalo mthiki kunjalo ngathi ngihleli nje nami la ngihlalele kundleni zokuxhumana kwakhona ongithinta ethi nanga umthi ngasemotweni ngibuya khona la ngibuya khona ngishayela wathi nanga umthi lapha emsakazweni ethi awumthinta uzama ukumthinta hayi ngasixhuma ngahlala ngathi ngithi ngiya inbox lapha bathi umthi angikakuphendula inbox ngahlala lapha ngathumela konke ngaze ngafaka lokho abantu u-email la wazi wakwazi ukuthi siphendulane khona kwemake siqala ukuxhumana
mina angazi noma sekuvuleka kwezinto yini kodwa mfethu igama lakho lakhekile manje nakho sizoziqhamuka ne-idea yokwenza amasweta anje sitshele ngawo asekhona siyawathola kanjani
yebo mthi ngothini mfowethu into esiyenze amasweta akhona mfowethu ngokuhlukene khona amasweta kube khona amahudi bese ahlukene-ke nawo
Okay, let's get this
group. Sisinanga esihlukene naso ngembala kube khona le labo dadwe kube khona nezikipa konke kuningi nalabo dadwe naba laba abanomzimbo kahle naba laba
lenembele
utufuza tofos laba laba abanomzimbo othe hamba isikhona lento yabo naye
wow
ubhale kahle ushuni wabo lo mawuthi uyabheka la kulo shuni wabo naye netofos ikhona la wena sokukuningi nje mthi khona noshuni wababhemu laba abafana nabo abathanda laba ukhona noshuni wabo nawo la ithufuza thofoza yababhemu-ke le nakuthi yazazi ukuthi umbhemu nje thufuza thofoza yabona kuningi 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 mthi yasekukhona impela khona isinanqa khona ushuni njengoba ngitshelile njengoba de ngishona siqaleni ngithi khona esikamama isinanqa useyokhetha umama ufuna lesi yasesiqaleni noma uthanda lesi kodwa nje sekukhona kuningi isinanqa ushuni uthufuza thofoza kukhona umthiya kuyatholakala manje kodwa-ke indlela ekusatholakala ngayo kusawukuthi umuntu nje angu-inbox lapha kuyena ufacebook bese sikwazi ukuxhumana-ke senzeke iy'nhlelo zokuthi ayithole ngoba amasweta lawa efana nanje nale oyifakele imthiya lawa kashuni abesengamakhulu amathathu kuphela okwamanje iswela bese kuthi loko kunesigqoko-ke kona okunjalo nawodwa kunesigqoko ihudi bekuwamakhulu amathathu nengogo ngaphezulu no-50 landi ngaphezulu bese kuba ama-t-shirt kayo na awu-250 sazokhuluma okunye isinanqa-ke sisasishaka isinanqa-ke sisasihlelela sisanda kufika-ke sona iloli lesinanqa lidili lifike namhlanje so okuningi emaxabisweni lapho esikwisinanqa asikakazi kahle sisakulungisa loko kodwa umuntu uma esefuna ukuthola isinanqa uyangithinta lapha ku-inbox kodwa nje ushuni usukhona abantu usugcwele ngoba nje ngikhuluma ngevikele edlule kade ngihambisa eCape Town uhambise nje ama unit engcanta u12 ade se Cape Town negoli egoli sesenzeka kwaze kakathathu shipment yakhona li ukhuphuka egoli ngoba phela bagcwele abantu bakithi le abathanda lo special wethu
Ayi mfowethu ngiyajabula uzucabangile eyama mask ngoba ama mask yona into efakwayo kulezi insuku sibone imask yethu ukuthi bangihamba ngazi ngifaka ushuni noma ngifaka isinanqa
Mthi yasiphekwa ama mask njengamanje abhizi basigxobela la sigxoba khona basilungiselela wona ama mask mhlawumbe lothi liphela le leaving sibe sesikhuluma into ephelayo umuntu bese eyikhethela nangabe ufuna ushuni ngofuna isinanqa ufuna isinanqa ufuna 2424 ufuna 2424 leka 2424 izothi ukuthi
imaski kade ngimbona nje omunye unavara lapha ebhala ngizobafunda ama message akho bakithi nani banama questions ufuna ukwabuza umfoka mlambo ngabe niwathumela manje ngizobafunda uyasho ukuthi hayi ubona ukukhuluma ngothofoza yithi ke lapho uzuyahleka uthi ke yithinta wena unjabulo somkhanda uthi wesinanqa liphi iduku namhlanje
iduku nombhemu yangiphapha Yambona unjabulo uyangiphambanisa khona enyikabi yami angiphambanisa naye ehlezi faka iduku yakahlongwane ngiyazi ukuthi ungiphambanisa naye baningi abanye ababhema abangiphambanisa naye kodwa ngoba umfowethu ubafu angikhali kakhulu
ilele nyakatho nesifundazwe nayo sonke siphuma ngakhona nangulo ujabuliswa ukuthi umkhaya wami lo bani uhlele locebo uthi umkhaya wami shonoke wecebo ukuthi kuphi nendawo bese kuthi kuzodwa mthetho amanyambozo umngane wami lona usebenza emaphoyiseni eTheku uthi awu national key point yethu lo mshuni futhi sebekwenza ubabes wodumo wabo ngiyakhumbula ubabes efia thiwa i-national key point akathini
ngubabes wesinanqa usho ukuthi ngubabes wesinanqa omnyosho njalo uhlangana lapha elenke wathi ubabes wesinanqa
nanguphindi makhumalo nxumalo uthi uganiwe yini ubu Awu kwasuka lo.
Hey, kutiwa ngesilungu ngikanwe very too much. Ngikanwe very too much. Very
kamtokwazi yantu.
Akuzomthe.
Eyakuphi
mtokwazi?
Eyathatha isinanqa.
Oh, makhumalo wakhona la endaweni yakhona la eMpumalanga khona la eNatal.
Okay, ngiyawafunda ama-message abawabhaliwe. Hey, uganwe esinye isinanqa mfowethu. Usesimele impela usisi. Oh, kusho intobeko Princess Mzizi uyaphakaza ukuthi hayi. Wathatha esinye isinanqa esesimele odadewethu. Nangu Sipho Zonke, Sibusiso Mbatha, uthi khuphuka mlambo, ngiyawuthanda lo shuni wakho. Wathi hashtag shuni. UMasindi Mthethwa uthi hayi, uyamphambanisa bo akayena uhlongwane umlambo lona. Okay, usafakaza kule nto sikhuluma ngayo. Eshaphungu usiphe okay bayancoma abaningi mina ke ngifuna uthufuza thofoza umuntu wami ngimfunela isinanqa umbali yethemba mathethe hey nyamazi umbali yethemba uthofoza phela umngane wami naye uthi ke umuntu wakhe yena umfunela isinanqa hey So hamba stayisele namhlanje guys nimlandeleke ku social media sibone ukuthi ukwazi ukuthi uthola ama details ukuthi ungakwazi ukuthi uyithole iphi izinto wenza kanjani mhlambe uphoka mlambo uma mhlambe ukuthi ngifake iorder namhlanje because uthi basiqeda la ama orders obeqale ngena unginika insuku eyindaka abanye bethu 7 days yobe sifikile kimi abanye bathu 14 days mhlambe nje mayisiposwa nanokushipa kwayo iya kimi ngaba isikhathe singakanani
Nti ayiweqa amaviki amabili kusho ukuthi ke kube u 7 days nangaphansi isikhathi esiningi kodwa njengoba kathi siphuma kule simo esinzinyana se lockdown izinto zisathanda ukuhamba kancane empijana ngoba izinto nje lapha ehub akaqaqeki kahle so ngaleyo ndlela abantu nje nizonzi umsibonela abantu ababe ode kuqala sesebathola kwadlula kwaba kahle kodwa uthema sekuhamba isikhathi izinto zahamba ngokucotha manje ngoba sekulisa isimo ekusona izinto kazihambi kalulo so isikhathi kuye kube u7 working days kodwa ke manje ngenxa lesimo sekuthanda ukubanzinyana sekuthanda ukubanzinyana abantu sibeyalinda impela isikhashana sibe side ngoba ngisho umuntu elifaka iorder sengiye ngimchazele ukuthi isikhathi sithanda ukuba side ngiye ngithinte nami laba abangenzilayo le phezulu eThekwini ngizokuthi kumi kanjani bese ngimazisa kodwa umuntu bese uba kuyena ukuthi uyimisele ngokulinda. Kodwa ke ukushipha ke mthi yakhona iqiniso nje lezi zinto bade ngithi kade khona ngiyihambisile egoli ngevikele edlule hayi kube usuku olulodwa ngayihambisa nje ekuseni kwathi ngakusasa ekuseni untokazi loba yangithinta wathi hayi seyifikile zonke useyayikhipha uyisa kumanikazi bazo. Kuyashesha kuyahlukana futhi ukuthi umuntu ufuna ukuyithola kanjani. Ngiye ngisebenzise lokhu abathi door to door khona inkampani engiyisebenzisayo umuntu naye efuna ukuthi zifike ekhaya ngoba bengibukela naso le simo sokuloku umuntu ephuma igcaluze ehambe eyoyilanda ngcono usize kuyena ekhaya bengisebenzisa le njalo mthiya bengisebenzisa lolo hlelo lolo. So-ke kuyashesha kakhulu ekudeliveni ngenqama manga okusathathe isikhathi eside kakhulu kusawu-3 days iy'nsuku nje ngisathi engathi zithathe isikhathi eside isikhathi sine nje ukuba usuku olulodwa yikapa elaba u-3 days lezi nje ezinye nje ukuba usuku luba lonye usuku.
Nangukhethi inkosi uthi hey wemlambo wasifaka nathi iy'tufu zey'ntweni mfowethu abasasixwayi manje into ethule ethe du isinaqa
isinaqa wempemu wemthe awuthi ngimchazele la unkosazana into ebiyenzakalayo ile nto engingayithandi yalo shuni ukuthi manjena ekukhulunywa indaba yokuthi laba o-24 ibona manje abantu kuphela kanti kufanele bazi odadewethu laba amathufuza laba banomzimba ethe hamu bazi mthiyo ukuthi khona abantu abathanda lo shuni wabo abahleli la kuhleli khona bona abaziyo ukuthi ibona abantu manje ngangikhuluma nabo la ukuthi bangazenyezi bazi ukuthi nabo banabantu abaqondene nabo ababathandayo ikakhulukazi futhi-ke nala kukuona balulekile noma ababahle noma abayona ingxenye yomphakathi kanti bona bayingxenye enkulu kakhulu yomphakathi ngoba singababhemi nje sithanda wona lo shuni walaba abathe hamu.
Uthi sebeze bedle ini bethu bazama ukuba o-28 nabo
badla le nto ba-slim fit lokho okushukuzwa khona lento ney'gubhu ezihlazo le abahambe beyishukuza manje befuna ukuba hayi 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 thi abawuyeke lo shuni ngawukhuphuki thina sikhuphuka ngalo shuni wabo wokuthofozela nangabe sithinte ukuthi thofo uyabona leyo ndawo sifuna le ndawo angithi sifuna inyama sifuna ukuthinta le ndawane nenyama sizwe kahle le ndawane manje uma sebedla loku le nto slim fit loku bakuphuzayo hayi lo shuni lo usale ushiya amathambo manje kanti asifuna amathambo sifuna ukuthinta la enyameni kufudumele la
enyameniokozothofoza
injalo iyo loo ndaba kashuni kathufuza tofoza
manje ngoba phela iy'ngane seyikhuluma lesi singisi sakhona lesi samakhala I love you too yini inkinga yakho no love you too
hayi 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 mthiya ngeke awusuke enhliziyweni ulove you ngeke ungafa hawu ngeke ulove lu nje kawusuke enhliziyweni uyabona mthiya kufanele nangabe umuntu wakhe ekuthanda athi ngiyakuthanda mthiya bese ethi uyezwana
awuzwana
Aw isinanqa isinanqa ushuni nje uhamba wodwa isinanqa yabona nje uswiti izinyosi yebo makinati laba namalezinzi mthiya yabona nathi ngiyakuthanda bese uyeswana awushanje khona esiswini hayi lesilungu kalafu uyayibona nje mthiya nawe ezothi umuntu kuwe uthi hawu ngiyakuthanda masibanibani bese love you ngathi nje uyahambela nje uyadlulela hayi ngifuna shoma isizulu lesi sami engisizwayo athi ngiyakuthanda mlamo
Yes, sir.
Sinanqa nje ushuni ohambayo uthi uyizinyosi yebo
makinaziyakutshelamthiyahambawodwa
ushuni nje uhamba wodwa nje uhamba kufliwe into engami mthiya uhamba nje kufliwe ushuni ohambayo lo yiwo nje lo ushuni ofunakalayo lo wesizalokalafu uphandle bafowethu uphandle yabona nje mna mthiya nangitholile nje ngisangaliza ikhadi ngisaqona intombi ihlezi ma ngithi ngiyayithanda ithi love you amthiya ngiyayidilita ngiyayibloka ngifuna lethi ngiyakuthanda bese ithi uyeswana hawu asoke uhleli khona
mpela uzuyakwazi nanokubloka
wemthiya ngifundile angithi nginale ngane yami le ncane ufanidame ufundise iy'nto ey'ningi lapho ukuthi kuyablokhwa lapho ngifaka na-instagram wangifaka ey'ntweni ey'ningi ngiyaphila nje manje sengiyazi into ey'ningi ngiyekusasho ukuthi ngiwasemakhaya
bethu siyabonga bakithi usanda kungena sikhuluma nensizwa la unkosi nathi mfoka mlambo sipromotha amabhizinisi abantu abamnyama uyiqalele nje encokola la kwiy'nkundla zokuxhumana ngayithatha ivoyisi yakhe ngabe idlala emsakazweni nami nginika ama-credits ubhebi wami cause kuba ngakuyena ngabe ngagcina ingazange ifike kimi hey mase idlala abantu beza ngenkulu isupport beza kuwe njengamanje usekwazi ukuzakhela imali kodwa into engifikelayo ngiyafuna sikhulume ngaphambi kokuthi sibhale ngemessage yakho ibhekise kumadoda ukuthi akwazi ukukhetha kahle phakathi kwa-wife nalokho okunye kodwa ngifuna ukubona ukuthi isikhathi esiphila kusona manje sidinga ukuthi umuntu abe nengqondo ayisebenzisayo ukuze akhe imali. Abanye i-lockdown ibashayile, bayakhala, balambile, kodwa wena njengamanje sikhuluma nawe khona into engahle kwenzeka ikulethela ukudla ekhaya. Kubaluleke ngani ukuthi umuntu asebenzise lelo nalelo khono, i-talent uNkulunkulu alibeke kuyena ugcinele imkhokhela adle. Nami ngenza isibonelo ngami vele ngikhuluma eredweni khokhelwe imali kudliwe ekhaya.
Wemthiya omunye umbhemu ohlakaniphile wathi ayikho indawo ecebile njengasemathuneni ngoba abantu bafa namakhono bafa neingqondo nemicabango ngenxa yezinto eziningi ezihlukene ngenxa yokusaba ngenxa yokuthi abantu bazothini ngenxa yokusukuma umuntu afukule ayofuna usizo ukuze akwazi ukuya phambili ngakho ke kubantu umthiya engingakusho nje ukuthi ake sivuke sibhukule uthathe lokho okuncane okucabangayo ucabanga ukuthi kungakusiza ukuveza emphakathini ukwenze kwenzeke usukume uzenzele usukume usebenzise ingqondo yakho usukume usebenzise izandla zakho ayikho into emhlungu njengokuthi umthiyo ufice engeke ngiyibuke yenzeka uthole umuntu oneyinyawo eyimbili nezandla ey'sebenzayo kodwa uthole ukuthi ubhizi uyacela kuthi lo ongakwazi ukuhamba ongakwazi ukwenzani kodwa uyena okwazi ukwenza imali ngaphezu kwalo onezinto ey'sebenzayo uxakeke ukuthi kwenzeka kanjani kusho ukuthi lo omunye ulovisa ingqondo ile nto yokulovisa ingqondo umthiye engikhala ngayo ukuthi ake sisukume sibhukule siyeke ukuthi abantu bazothini lokho abadupply uyeke uply usukume uhambe uyosebenza ziningi izinto ongazenza mthiya abantu into ebashaya kakhulu yilento kaplied ukuthi umuntu ufikelwa ukuthi hayi ngoba ngifundile ngifike la abantu kungasebenza kanjani lapho uyayibona lonto so ngabe saqala sigeza amatekisi elenke kodwa uNkulunkulu usibusisile sazama safika la isifike khona sinethemba futhi ukuthi khona la isaya khona uyayibona into engishoyo yenza noma yini ongayenza ezokufakela leyo mali encane engenayo iyona ifunakalayo ikwazi ukubeka isinkwa etafuleni sukuma uzenzele unezandla neyinyawo embili nengqondo esebenzayo sukuma uyosebenza kunjalo nje mthile
mfethu mina ngakutshela ukuthi le iyaphambili kakhulu abangani bami lapha bayazi hlale sixoxa njalo kuleli page leli ukuthi sibaningi si I think so 630 or 40,000 sohlanganisa imillion uma labantu abangaka bengathi namhlanje si support umlando siyathenga sonke kuthi kunama order ethi abantu abawu 100,000 bethenga ngabe ushuni ngabe isinanqa leyo nto uzodla kwakho usasa qhamuka omunye kube laba bala athi mthiya nami ngizodayisa mhlambe yini into yokulilexa ekhaya sinabantu abangosisi abagcwele la sinathi abangabakhwenyana babo nabangama-boyfriend abo size sizothenga leyo product kazi banibani ekugcineni sonke singakwazi ukusizana siyile community eyohlanganisa imillion ekhona ngoba lento idinga mina nawe so mina nginika ithemba ukuthi after le live lo sikhuluma la ama-order yeza nawe uzowabona
injalo mthiya futhi ndikakhulukazi mthiya abantu bakithi engathi singafunda ukusizana nokuxhasana ngoba njengoba uxhasa mina namhlanje mhlambe mina kusasa ngizoqasha umuntu wakini ohleli phansi ongenalutho alande omunye amaziyo kanjalo ngesikhathi wena usiza mina uxhasa mina ngisiza olandelayo kanjalo kuyafukulwana la emhlabeni thina sikhule mthiya kulesi simo sasemakhaya sokuthi na umfica ekha amapentshisi engafikeli esihlahleni ngena ngaphansi umfukule ngoba la mapentshisi azobe wakha phezulu esihlahleni uzowabisela phansi lapha senzofinda khona nonke injalo mthiya sikhuleke ngalowo shuni ukuthi nangabe kunendishi yamasi nidla nonke la endishini yamasi akekho ukuthi hayi amasi awakithi nidla nonke endishini yamasi nikhule niye phambili mase nikhulile nibe seniyixoxa le nto uteli yakhumuthi aqala ngendishi yamasi sidla ndawonye senabantu seniphakeme ngokwempilo injalo nje mthiya kuyabanjiswana kuyasizwana uxhaso ongaphambili ongaphambili uxhaso ngemuva mdonsa mlede ngaphambili kanjalo yisondo ndiyajikajika ngoba masingakhuluma iqiniso mthiya siyathanda lama blend lawa angaphesheya kuyilwandle lawafikayo kodwa into zakithi kasiyixhasi into zakithi uma ungabuza nje ukhona nje abantu bakithi obuza owakwabuza kuthi ushuni wani lo ngithi mina uyazi ukuthi ushuni igama elisho isitayela igama lakithi lesintu elisho isitayela kodwa ukuba lifika livele e-Italy libhale ukuthi style ngabe uthe style from Italy uyasuka lithenga kodwa sikhona isitayela sakini esibhalwe ngolimi lwakini shuni kodwa ngeke uze ulithenge ngoba ushuni wani into nje asi into zethu kufanele sifunde ukuyifukamela size ngamele siyithande siyiqhakambise siyiphakamisele phezulu
well asibheke ababili abathathu bese siyavala eyi baningi khona omunye othi power to that shuthi namandla kakhulu unkanyezi semi imtshale uthi whoo my everyday crush hey ngizomtshela umama omunye uyasho ukuthi hhayi indoda yasemakhaya le ndingasithathi isithembu nako uthi lona-ke uba nhlakanipho uthi-ke ngiyafisa nami mthiya to market my brand okay so ixoxa-ke leyo hey baningi mani ayuyachaza lo bhuti esinanqe kushuno mpilo precious ngiyakuthanda ndoda yami kashunu yezwani
osebekuhlaza ezakho manje we-precious ngiyakuthanda nami yezwani
yey kwaxabana osisi la ye baba yey ngiyakuzwa angifonela amaphoyisa azohlala phakathi le-social media kanti
ukuthiazolungisa lesimo
solukisa isimo mfowethu asivale mngani wami ngiyazi ngizoyisayiva nawe uzophinda ukuye uzobheka ama-comments abantu bebhala uthanda abalikhombisayo ngeke ngikwazi ukuwafunda wonke uke wakhuluma ney'nsizwa wathi iy'nsizwa ayigade mayikhetha khona unkosikazi yileti awuyichaze le ndaba wepokaplam
kwemthi yakuhlukene-ke thinta indaba enkulu-ke lapho kuhlukene bak hlukane he kukhona loku abade ubhici kukhona loku abade ubhici intongo loku okufika kungaphethe lutho loku okufika kuwena kuzothi unani kuthiwa une-golf 7 kuthi angifuna yena-ke lo uhlalapha unawo nomu kusho kona kunalutho akunawo ngisho stand the 4 ubhici-ke lolo lo ofike engaphethe lutho ofike ezosebenza wena kufanele kube uwe nje olokhu ukhokhile yena ukhamsangithele nje uyayazi ingane yenyoni mthi ingane yenyoni ihlale ikhamisile nje ilinde inyoni ukuthi ihambe iyosebenza ibuye izofaka lapha emlonyeni ilokhu ikhamisile nje ukhamsangithele-ke lo ababhemi nabekhetha ababayeke okhamsangithele abakhetha abantu abababonayo ukuthi banekusasa baney'ngqondo zokukhanda bavuse imizi yobaba babo abafazi-ke la kube lokhu abathi umfazi uwumani yona-ke lo shuni okufanele ukuthi nangabe usukhetha ukhethe wona umuntu ombonayo ukuthi uyaphambili hhayi lo lokhu ecela imali mbhemu elokhu ethi awufake lapho 50 rand kawufake lapho 2000 khona lo othi sizowukhanda kanjani u-5 rand sizowenza kanjani u-50 rand lo 50 rand osuwukhona la ekhaya siwubeka kanjani ukuthi ungaphumi nomi kanjani kodwa usisize thina la ekhaya hhawu umfazi-ke lowo lo shuni kawumani ilo shuni kaledi makuthiwa makhulunywa ngeledi lo shuni-ke lo ofuna ukugada unakekela uphathwe kahle ungamdedeli lo shuni ngoba ushuni ohamba ushuno ozoyizayo ushuno oyisinanqe hhayi lo shuni kakhamsangithele lo othi uphetheni unani lowo uzodla kuwe uzogawula la kuwe lo ubhici zintongo ababhemi ngifisa ukubatshela mfowethu lokhu abathi u-alvise ukuthi abaphume obhicini bayeke yintongo lezinto engenamsebenzi waluto ey'fika ney'cathulo ey'tshekile ade unani kodwa yena uney'cathulo ey'tshekile abayeki labo sisi odadewe khona osisi mfowethu umthiya othi nangabethi hayi umbhemi ongifunayo uyongithola eparking emotweni yami kodwa hayi ongifunayo uyoqhubeka nami ngempilo uzongithola siqhubeke nempilo uzongithola ngiqhubeka nami ngempilo amaledi-ke lawo laba abaphathwa kahle abanakekelwayo abaya phambili abaney'ngqondo abaziyo ukuthi bafunani empilweni injalo
mthiniqedile mfowethu angingakubambezeli-ke akashiye imniningwane yakho yonke ukuze sibe siqala sifake ama-order kuyimanje
okay mtiya uma ofuna ukufaka i-order ngisatholakala ku-inbox kulona ipheji lami leli likafacebook kufacebook ngunkosinathi mlambo uzongibona ngifake amagogolo la angilengane yami ufandami iyangifake ey'ntweni yangithengela iy'boko lezi zelanga ngifake zona nje lapho ey'boko lezi zelanga nami ngifuna ukuba yi-ships unkosinathi mlambo uyangi-inboxa lapho bese sikhuluma-ke isazoba khona inamba bese siyihlela indaba yenamba ngizoyikhipha nje maduzane ozokwazi ukuthi uvele nje ushaye ucingo noma usende lokhu angithi siyamdlala uwhatsapp udlale lokhu uwhatsapp ukwazi ukwenza i-order ngizoyikhipha maduzane ngakabi nayo manje kodwa mhlawumbe ngeliphela iviki ingekho bese kuthi laphana ku-instagram ngunkosinathi 8619 angithi le ngane ufana dami ithanda ulei mestilo lo mfana omfishane we-lesling yathatha lezi yinamba 619 lo kamestilo ngunkosinathi 8619 ku-instagram iyo leyo ndaba mthiya yeyo ndaba kashuni ushuni weqiniso ushuni wespiki bhako shuni wenqofo sure isinanqa
bale ngiyakubona ukuthi awudli uslim fit kanti kawa ngifuna ife fight lapha
usho lo mthiya
hey
usho lapha ngiyasebenza abafana be angithi mthiya hawu wemthiya cishe engakhohlwa ukukutshela ngizovula lapha isigungu sababhemu ngizovula isigungu sababhemu lapha abayiginyaginya khona-ke abangaphezulu kwami abawobhululu bami oshomi bami iyiginyaginya ngifuna siqondane nalo shuni ka-women abuse sizovula lapha hotline lapha nake nje wathi ukuthintile usithinte ngize neyiginyaginya zami bese sibona ukuthi uyakwazi nokusithinta ke thina ehhe nathi sisondele sibona ukuthi lokho akwenze kuwena ukwenzelani ngoba ngaze wabhemu yini le bangenile kangaka ebenza babona ama-punching bag kubantu besifazane babadufuze ngale ndlela babadufuza ngayo baze kuze kufike intweni baze bayabulawa angazi ukuthi losho umqhamukapi kodwa-ke ngizolivula ikomiti liqondise iy'gwegwe ley'ginyaginya njengobona nje silungiselela njengobona la kunjena silungiselela yona leyo ndaba hhayi ngiyakutshela mthiya siyokuthinta kuze kushaya ugudi impela sikubambile nje sikusondeza ukuthatha ushuni yokubamba abantu besifazane ngesati kuze kushaya ugudi impela he injalo
ngibona kujabula osisi abalapha kusho ngendlela abenza ngayo ngathi koshawa mina hayi mina
hayi mthiya ngeke sikhathele le nto sikhathele le nto mthiya abona nje manje ngiyakutshela zikhona iy'ginyaginya zami ngisazoyifaka la niyibone la kufacebook babona abantu ukuthi onazi lezi azi umuntu ukuthi nayithinta umuntu wesifazane azi ngiyobhekana naleli yakomiti asizoqondisa iy'gwekho ngiyakutshela koze kulamula amaphoyisa impela
bese ngithi ngixoshile kodwa ngiyayithanda leyo ngoba ngeke ngabuka enye into eyenzile kuningi nje izinto uNkulunkulu akusebenzisa kuzo wena unganaki enye icampaign ebekade ikhala ngawo le nto yekawomen abuse lena wenze inekhandlela yini inhloso yaleya nto kuyenza ukhala ngokubulawa abantu besifazane ney'ngane
leya nto yethu umthiya isifiso sabo kukudlulisa umlayezo kubantu besilisa ukuthi nokuba zikhombisa ukuthi bekudlulisa umlayezo kubantu besilisa ngengiqale lapho kudlulisa umlayezo kubantu besilisa ukuthi ake behlise ushuni wevele emane kubantu besifazane bayeke nokuhlukumeza abantu besifazane ukubabeka isandla ukubabulala ukubahlukumeza nje ngey'ndlela ey'ningi ngoba nayo i-emotional lo ka-abuse wenhliziyo nawo kusayiuyena u-abuse ukuthi asimboni ebusweni noma simboni ey'ngalweni kodwa umuntu wesifazane akuyona into yokuhlukunyezwa umuntu ofana nawe nawe nomunye ngakho kuloya umlayezo bezizama ukudlulisa umlayezo laphana ngoba nje njengoba ubona laphana kukhona into lokho abantu item ebovu efakiwe noma ngabe iskipha noma ngabe imele igazi labantu besifazane elichithekayo esingazi lichithwa yini nokuthi lichithwelani bengenze lutho ngoba kuma senixabene nixabene ehlukanani phela akucazana istokfela omunye akathatha ubisi omunye athatha ushukela kube njalo niphile impilo yenu asike isidingo sokushayana asike isidingo sokubulalana ngakho ngaloya campaign bengizama ukukhuza la bezizama ukukhuza le yona lowo shuni lo ngijabulile nje kakhulu ngiwubona upostwe enye intombazane yaseshayina ususabalele naseshayina ngabona futhi le nto iyezwakala kuba ngabona ukuthi awusho ukuthi ushuni ohambayo ushuni ozwakalayo lo kodwa nje besikhuza lowo mhlola lowo
bayakhala abantu bathi sicela omunye ulive uma sindi nje mthetha uthi hayi yabona lo live impela siyawucela futhi ngalo live uzochaza more ngalo mkhankaso wey'ginyaginya sesikhathele ukushaywa asenze i-date yokuthi mhlawumbe next week futhi siphinde sibuye zoxoxa nabantu mkwethu
ngajabula kakhulu mthiya ngajabula kakhulu ayikho inkinga kuyomele sihlele mthiya bese sibonana futhi
uyahleka unohle lapha uthi ma usuhleka wemlambo kuvele ngithatha isanitize lapha ngideshe
aw wenohle unohle kofike ngimnike neylamula angababelwa phela ngiye ngibone abanye badeshaya benza neylamula akawudingi ulamula
sifethu siyabonga kakhulu mlambo sikhuluma ngokuzama mngani wami
Mthiya ngiyabonga kakhulu ngibonga konke nabalandeli bakho Mthiya baphile nje abantu yiwo lo shuni ushuni wesipikele ongqofosho ushuni wesipikibhaka umshuni nje ushaya ngapha uphinde ushaye ngapha unoshukela unosawoto uney'nhlaba unameva kodwa futhi uyaphilisa isinanqa
danki isinanqa idlalo nakanjani sokakhulu kumfowethu unkosi nathi umfokamlambo kanjani hayi bo nanguzwakele mncwango uthi nguye igora zekomedi bazalwane uzwakele mncwango umholi we-Democratic Alliance we-DA la KwaZulu Natal ubhekwa umbiza ko-Mr. DA uthi umncwango uyisigora naye lambona mfethu umholi we-DA KwaZulu Natal kanani ukaka nami ngingambambela umkhothi bafethu thank you so much guys bekade senza le live namhlanje ngenhloso ukuthi sipromote amabhizinisi abantu abamnyama I'm wearing ushuni iskipa salomjida lo sicede ukukhuluma naso esicede ukukhuluma naye uneskipa it's out tebe yini sweater hey sithando sami zimtshela iy'nkinga i-sweater khona lelo zingisa-ke ke lelo shuni wesingisi onke amabhinca akithi azoyisupport ama-product aid sakhuluma ngayo umfoka mncwango nje kunabafana bakhe ngapha abaphushelayo banama-mask at I love nongoma if kuwukuthi unongoma fanele uyithenge
bazobeza mhlawumbe amanye wamadolobha angakini njalo mhlawumbe kumele simlandele naye umfoka Mncwengo sikezile ukuzokhuluma ipolitiki sizokhuluma indaba yakhe neqhaza libambayo ey'ndaweni zasemakhaya esiza abantu afike nama-samples alama-maski sikwazi ukuthenga izinto zethu ezenziwe yithi because iqiniso lithi njengoba ngeke ngasho nakumfoka Mlamo la sinabantu aba-more than 600,000 sohlanganisa imiliyoni lo nyaka yophela linemiliyoni uma labantu abawu 600,000 bonke bengashaya ama-order be-order lento kamfoka Mlambo kade ekhuluma la ufoka Mlambo use-right empilweni uma e-right empilweni uzodingeka uzophoqakala ngoba i-demand izoba inkulu ukuthi avule ifemu noma ifathili lapho zobe khanda lezi zinto khona uqasheka abantu njalo owakini owakithi noma phela kuneyena wakithi ngqo kodwa nawo umuntu lowo oseqashekile kusho ukuthi uzobe sebenza kudliwa kubo nawe lakhe ithuba liyofika ngoba waqhamuka nento eyi-product abantu abayifunayo they will buy it so ngimi la mina ukuzosho ukuthi i-COVID-19 isimoshile yasikhombisa ukuthi impilo idinga ukuthi abantu bebambisane akekho usigqemeza oyitshela ukuthi umsakaze uzohamba yedwa akhulume nabantu aba buya come down usigqemeza uzohlala nathi la ku-Facebook noma ku-Twitter noma kubani bani ukhulume nathi sinike isikhathi sakho ngoba uyaziwa wena sinike isikhathi sakho upromote ama-business ethu ukuze abantu bethenge kithi kudliwe emakhaya so into engishoyo yokuthi asiwasupporteni ama-business abantu nawe une-business ofuna ukuthi ngi-invite ngikulethe la ngizokuletha la u-advertise i-business lakho for free only if ukuthi umuntu osafufusa bese kuba khona amabhizinisi asemakhulu ke nawo phela kumele angadlale ngathi I'll make an example ngensizwa udokotela umfoka Lamba uyawubona ngikhuluma naye at least yena uyakhokha because bavele banemali but kodwa manje ukuthi ngisayitsenzela ama t-shirt ami senzela ama mask abhalwe idolobha lakithi kwaceza ngenza inini we need to support each other and so abangani bami njalo ngoba ngeke ngisho ukuthi please asipusheni sisaphothane sithenge ushikile ke nonkosinathi uNkosinathi Mlambo uNkosinathi ngimthegile kule nto esikhuluma la mawungena khona uyangena ku DM usho usize ufunayo then uzobe siyakwazi ukuthi accept ubani owaziyo mhlambe kusasa zobe sidinga elakhe and mase sikwe lucky business uyobe usudinga wonke lo 600,000 ukuthi uthenge service yakho noma uthenge product yakho but umbuzo ukuthi wena uyithenge leni awethu izolo noma yimini bengiqoke yami jacket nami nansi iduze ngihlali phela ngiyapromota nami yebo kube ku-live kaNkosinathi sinamajakethi lapha kuthiwa yini lento lena mina body warmer city to city body warmer nayinanento yakhona lapha city to city la ikhazi lizwa ngendawo khona lalana mkhona emide abantu ba DM be-order bethenga so ileyo nto engizama ukuyisho ke okay for now let's read ama-messages and mhlawumbe nawe kule bhizinisi olenzayo uyafuna ukubhala quickly okay ngizophuma kulo live kaNkosinathi ngizowuvala kuze kwazi ukuthi ngiwusave nikwazi ukubuya niyowubheka engizowuvula after 5 minutes ozobe upromote ama-business anyone ongenayo onanebhizinisi ofuna ukulipromota manje longisa iflyer yakho uzobe uyiposta kuma-comment if ukuthi uyakwazi ukuthi ngiku-add la then ngizoku-add sixoxe nawe njengoba sixoxe noNkosinathi lapho ke sihlala amaminithi ambalwa nje ushaya ibhizinisi lakho except mina ngosipho mbatha ngidayisa ama-orange emakethe ungithola kwi-stand esiwunamba banibani inombolo yami nansi siphume kwena singene komunye hhayi mina ngikuzi banibani ngidayisa ngikhanda ugesi uma ufile dadadadada nayo imininingwane yami ushiye sibe fast nje njengaseredweni uyabona senze amabhizinisi omuntu omnyama cause into ebalulekile ukuthi ngeke salamba siphethele Umuntu ungabantu. Futhi nina makuthi khona nidumile nila. I-challenge ukuthi ake kusebenzisa ama-page nani nikwazi ukufokula abantu. If bantu bebengakho sigqemeza benza le nto le. So it means abantu abaningi bezokwazi ukuthi bephushele ama-business abo. Because not ukuthi ngikhuluma kabi ngemsakazo, ngisebenza emsakazweni. And not ukuthi ngizama ukuqeda i-business le emsakazweni nasemaphepheni njalo. Ziyabiza lezi zinto leziyana ku-advertiser call. Dinge enkulu imali. Kune project engizoyifaka mina next week Wednesday. Mangakutshela imali ezobe ikhokhiwe lapho. You'll be surprised. So ke u-advertiser kanjani ngemali engaka wena? Ungakabi nayo ngoba uzafuna ukuthi uqale wakhe ukuze ukwazi ukudayisa le phone yakho ngabe ifone oyidayisayo. Kumele uqale uphembe wena owafulele owakhule emakhaya. Uyakwazi ukuphemba umlilo uqale uthi kancane kancane bese ufaka iinkuni. So lana ke sophem. Uma so right nawe. unembeza wakho yokutshela kuthi ngi-right isigqemeza ngicela ukuthenga isikhathi kuwe usuyozake lapha kuzusho ukuthi mbatha cha mina ngisafuna ukushaya u-live ka-free ngicela ukuthenga njengodokotela ulamba nje hhawu shema ngifuna ukudlala dr lamba nje uyangikhokhela imali yami and u-right and I'm happy afike angene akhulume nithenge into zakhe ahambe but nami ngiyasala ngidle khaya nami mangifuna ukuzenza umuntu engathi u-right akunyena umsamariya olungileyo nema anginayo nami ngizoyifunda la kumina njengoba nani nayifuna kumina njengoba nawe uyifuna komunye osezansi kwakho okubhala ngoba nawe omunye ayifuna komunye nomunye le nto mna ngiyibambe ngakhona if singasizana sisebenzisane sonke bafowethu ngifuna ukuqamba mani iy'ngane zethu ngeke yilambe imindeni yethu ngeke yilambe azayikho into ebuhlungu ukuthi wakhula kuhlupheka kini nawe uphinde uhlupheke futhi ney'ngane zakho yihlupe mina nje hayi yeye ngangihamba ngenyawo mina sicathulo sami sigobile sithe sesikoleni angifuni yami ingane ihambe leyo mpila leyo eyaphilwa yimina ingakho ngifukuza kanzima ngenza sho ukuthi usuku nosuku ngiyazama ngiyahlanganisa for ukuthi iy'ngane zami zidle I'm sure nawe into efanayo wazama uhlupheka babegibela belandwa ziy'moto abanye besikoleni akaze zikulande wena phanda uma ngakamna bhizinisi manje liqale anti sikhona thina abafowenu nodadewenu la we will support but ndilaga imithetho efunekalayo-ke wenze yonke into nawe uyifundisa ukuthi ibhizinisi njani ngoba nakhona futhi angifuna ukudlala ngathi sithi siphoqa abantu abahambe bothenga izinto bethenga isevisi ebhedayo akungathi uma ukuthi wakho ugesi ufike ungenzela amahlakarabhu nje that won't work okay ngincane mangani mami ma ngibuya la after 5 minutes bese singena what you call it bese singena kwi-life edayisa ama-business ethu Song. Thank you so much, guys. Khona bade uphiwe nolimi. Cha ngithethe ukuthi moya uphakeme ngoba ngifuna isilambe. Angifuni wena ulambe. Kale ngisho lokuthi we've been clapping hands for us. Oh, siyabonga mlambo. Yes. Sesimbonile umlambo wena uphethele. Hawu siyabonga sigqemeza. Yebo, sesimbonile usigqemeza. Yine yakho. Sifuna ukushayela wena ihlombe nawe. Okay, ngiyancane bafethu. Please support umlambo kosinathi mlambo. You'll be surprised ngaze kuze ngimbone nanokumbona in person sazana khona la ngenxa umsebenzi wakhe uma umsebenzi wakhe ugood uyokulethela yakuthiwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha into engelutho ayihlalise namakhosi inkosi uyokhipha ukuthi hambani imlando umoshipa ubani washipa shapa shaft khona lokho lezi leso nimlande nimlethela ngizobe ngidla naye etafuleni Let's support each other. Let us support each other. We have a power. You would just sizana. Sikwazi ukuphusha ama-business ethu phambili. If ukuthi ubani udayisa ngotshani bokwakha bokufulela izindlu, if usimazi, let's go and do that. Ngiyabuya in 5 minutes time and then we're doing our business in. Thanks, bye.